Mandi bulise kone batandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kone balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulike lapha ke siphethe umbake nombake sizanawo kumbake kaCarvin Johnson umlomo lo uphuma phakhe kumaneja eqela ke leKaizer Chiefs pa uBobby Motaung. UBobby Motaung uthemba ke ngaphambi lacacise malunga ke nokuqasha kwabo ucoacher omtsho kanye ke nokukhangela kwabo ke ucoacher omtsho ozongena pha esihlangwini ke zikamnumzana umola fence ke nezakho umntu okubana ke uCarvin Johnson naye uselibambela akakabizwa njengomqeqeshi pha kwiqela ke leKaizer Chiefs baphlabu natsi ke indaba apho ikhoyethe abeke ikhutshwa pha kuBobby Motaung. Uthi ke uBobby Motaung xa icacisa malunga ke nokhosha abamkhangileyo pha kuqeleke leKaizer Chiefs uqale pha wathetha ngendaba ke kaCarvin Johnson. Uthi ke uCarvin Johnson bambona ukubana ke uqhuba kakuhle kakhulu futhi umfana omdala ke ukusukela okwethe ke wathatha intambo iqela leKaizer Chiefs kuyabonakala apho ke libheka ngakhona futhi uthi ke bamncoma kakhulu wade wenza umsekelo wathi njengoba ethetha nonondaba uCarvin Johnson akekho neqela lakhe ungaphe phulukwane ecampini apho ke balungise into kubana kuthi kubuywa pha kuAfcon kubuywa pha kwiDStv Premiership abe iqela lakhe liredi njengobana into kubana ke kusavalwa kulindwe imidlalo ke yeAfcon. Uthi ke pha uBobby Motaung ke ewe uCarvin Johnson wenza kakuhle kakhulu futhi ke itimu iphethe kakuhle kodwa ke uthi ke makanikhombozi into kubana ke njengoba ebeqashwa pha liqela ke leKaizer Chiefs uCarvin Johnson ebeqashelwe enye iposition noto kubana ke azocoacha ke Kaizer Chiefs uthi ke bebemthathe lento kubana ke abe head of academy pha kwiqela ke leKaizer Chiefs loo nto ithi ke uzawudila neyouth pha kwiqela leKaizer Chiefs bathi ke bebemdinga kakhulu pha ekujongeni ke abadlali abasakhula ngoba unesakhono ke esingummangaliso. Utsho ke pha uBobby Motaung uthi ke yiyo loo nto bathi ke basa abafuni ukungena kakhulu ke into enedimensi nocoacher omtsha bafuna soso ke agqibe ke season emveni koko ke kuzahlalwa phantsi ukujonga kodwa bathi ke emveni kwesizini uzawuphindela pha kwiposition yakhe beyiqashile njenge head of academy pha umnumzana uCarvin Johnson. Batsho ukutsho kuBobby Motaung ukuthi ke sanule bantu akubana ke bebemqashile ntoni kula position bebemqashile kuyona ke pha uCarvin Johnson bamdinga kakhulu pha beyiKaizer Chiefs. Utsho ke pha uBobby Motaung kodwa uthi yonke ke loo nto yawucaciseka xa sekuphele le season bathi ke abasafuni kumphazamisa neqela lakhe ngoba babona into akubana ke ulibambe kakuhle kakhulu pha uCarvin Johnson. Nekhombe lokubana ke Carvin Johnson lo mfana omdala ke iKaizer Chiefs waqala ukuyithatha pha ngo-October xa ethatha ke endaweni ke kaMola Fenseki. Udlala imidlalo eyi-7 ke uCarvin Johnson mfana omdala ke wawina imidlalo emine wadraw i-1 waluza ke imidlalo emibini yonke pha uCarvin Johnson ethetha ukuthi umfana omdala ke noko akokubanga kakhulu ewina imidlalo emine waluza 1 wadraw 1 waluza 2 kulo 7 games kumfana omdala noko akhonti yembi baphulapha. Nani ke ningake ningena nitsho ke nento kubana ke nivanjani ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.